mutima mweranda turakwakiriye nk'umwami kuko uri imana nka data na mwana urakane na hazwa mutima mweranda kuko niwe utumenyesha data niwe utwigisha mwana nuhezagirwe mutima mweranda kubantu bose bumvise ijwi ryawe bakaryitaba none na hazwe mutima mweranda
Mutima mutagatifu ino turahuze neza turagukunda kandi urakaza mu mwawe tuni nka birana
Nikodemu umushinganahe mukuru mu Bayahudi agendera Yesu mu ijoro araheza amubwira ati Rabbi turazi yuko wewe uri umwigisha yatumwe n'Imana kuko nanone atawushobora kugira ibimenyetso ukora atari kumwe n'Imana Yesu amwishura ati nukuri ndabikubwiye Udasubiye kuvuka ntiyoshobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramusubiza ati umuntu yoshobora ate kuvuka kandi ashaje none arasubira mu nda ya nyina ngo yongere kuvuka. Yesu aramwishura ati nukuri ndabikubwiye. Udasubiye kuvuka ku bw'amazi na mutima ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri Naciki byawe na mutima n'umutima. Ntutangazwe nuko ndakubwiye nti mubwirizwa gusubira kuvuka. Umuyaga uhutira ushaka kandi wumva ijwi ryawo. Ariko ntumenye iyo uturutse n'iyo urora. N'uvyawe wese na mutima niko ameze. Nikodemu aramubwira ati ibyo bishoboka bite? Yesu aramwishura ati uri umwigisha muri Isirayeli ukayoberwa ibyo. Nukuri ndabikubwiye tuvuga ibyo tuzi tukemeza ibyo twiboneye namwe nimwemera ingingo yacu ko nababwiye ibyo ku isi ntimubyemere muzokwemera mute mbabwiye ibyo mu ijuru nta numwe yuriye mu ijuru atari umwa wamanutse ava mu ijuru umwana w'umuntu ari bamwo nkuko Musa yamanitse inzoka mu gahinga niko n'umwana w'umuntu abwirizwa kumanikwa Uwemera wese azoronka ubuzima budahera iri ni ijambo ry'Imana
ahari mutima w'Imana niho hari ukwidegembya iyo teme dushitse ko irahambaye rwose kuko ari nayo shingiro ry'uyu mwaka wose wa yubire kandi kubera yuko yubire ibifise intumbero y'ukubohora bande kubabohora iki? Abohogwa ni bande? Babohogwa iki? Ababohogwa n'abakarismatiki. Abohogwa n'abakarismatiki. Babohogwa iki? Babohogwa ubuja. Twifuza ko uyu mwaka wohera atamukarismatike n'umwe akiri umuja. Imvugo nza gukoresha rero ni imvugo direct. Sinza gukoresha imvugo mbabarira kuko kwari twebwe dutegerezwa gukora kugira ngo isi inaguke. Ni byiza ko twebwe ubwacu tubanza kuba abantu babohotse. Kwari twebwe tubwiriza gukora kugira ngo isi ibohoke. Ni byiza ko aba mbere babohoka babatwereza kanatsinda. Ntawe ushobora gufata imbohe ngo ujye kubohora iyindi. Ntawe ushobora gufata impumyi ngo yereke inzira iyindi. Kera muhira iwacu bavuga ko hariho indwara zibiri abazigwaye badashobora gutabarana. Ntazo nibuka neza. Ariko inziguro yazo niyo izeze byose murategera ko ucisha rugura cyacu bafashe ucishe Imana mu gutanga ingabire ya Renouveau Charismatique yashatse gucana itara. Itara naryo rikenerwa n'abari mu mwijima, ariko ni ngombwa ko iryo tara ryonyine riguma ryaka gushika umwijima uhunze, gushika umwijima usubiye inyuma, wigiye inyuma cyangwa uheze. Ko turamutse rero tugira yubire uyu mwaka, ni byiza ko tuyikubita agashi tugafata ingingo y'ukuba by'ukuri amatara mu kwemera twebwe nyene kuba abantu babohotse, ni ukuvuga bavuye mu buja. Muri iyi nyigisho nashaka kubabwira ubwo buja ubwo ari bwo. Iyo ni ingingo ya mbere, ubwo buja n'ubuhe. Ingingo ya kabiri, twobuvamwo gute? Ubuja bwo kuvamwo n'ububi. Umuntu ashobora kuba mu buja ku buryo butatu. Ashobora kujakazwa na Shetani, ashobora kujakazwa n'abandi bantu, ashobora kwijakaza wenyine. Ngubwo buryo butatu bwo kuba umuja. Turabe ubuja bumwe bumwe rero. Turaba ningene Imana yashimye gukura abana bayo muri ubwo buja. Ubuja bwa mbere ni ubuja bwa Shetani. Mu gihugu Imana yitoreye, Shetani ntiyigeze iboneka ubwayo igihe bari mu buja. Ariko hariho uwo Shetani yakoresha mu gihe bari mu buja bwo mu Misiri. Kugira ngo Shetani rero ishyire abantu mu buja, ikoresha ikigwanisho kimwe gikuru: kubatera ubwoba bw'ugupfa, menace de mort, gutera ubwoba bw'ugupfa. Kuko izi neza yuko imbere y'urupfu umuntu ashobora gukora byose kugira ngo arukire, ari uguhemuka, ari ukugoka, akabyemera. Kukagira ati hakubimva wobimbwa. Uyu mugani mu Kirundi ntiwigeze uhaba uwahari wari le conseil hakubimva hakubimbwa wobimva. Uwo wundi ntiwigeze uhaba mugabo naho batawuvuga hariho abawugendera. Shetani tera ubwoba bwo kuyica ku buryo bwinshi, mukwereka umuntu ko ishobora kumwaka ubuzima bwiwe biciye mu ndwara, biciye mu nzara biciye mu gusinzikaza kugira ngo bene Israeli babohoke ubwo bwoba Imana yabashize ahantu babi imbere y'urupfu kugira ngo ibereke ingene ishobora kubakiza n'urupfu nyine bamaze gufata inzira bava mu Misiri baduga mu gihugu cy'isezerano Imana ntiyashimye ko bafata inzira ica ku kiyaga cya Mediterane yabategetse kumanuka amajepfo ahantu mukuri hatagira inzira muri mwebwe abize geografi geografi mwese murabyumva ko hari habibaza ngo geografi n'ahantu hari umukatejite yigeze kuza avuye i Buraya aramubaza ngo wagiye hehe na hehe ngo nagiye hose katudondagurire Belgique, France, Italie, Tchécoslovaquie, Slovaquie. Bati erega finalement géographie yizi yose naho naragiye. Nagiye rero mu ngo géographie n'ahantu. Abize géographie abize ndo ndabihugu. Murazi neza ko kera Afrika na Aziya byari bifatanye batarimba uyu mugazo wa Suez uri hagati ya Misiri na Arabie Saoudite na Sinai Uburaya na Aziya byari bifatanye abantu barashobora kuvino bakishikira muri Espagne n'amaguru bitabagoye bamaze kutimba ujya mugazo byarahindutse igihe rero bene Israeli baduga bava mu Misiri bajya mu gihugu cy'Israeli iyo nzira yari ikiriho ntibari bw'imbo mugazo wa Suez kuko nuwo muri 1867 niho bahimba bari gusho Imana rero mu bisanzwe inzira yari iyo yonyene nta yindi yariho ariko aho kubacisha aho hantu Imana yabategetse kumanuka epfo baragenda mugabo baca bashikira ku kiyaga gitukura ntibashobora kubandanya baca rero bashika bashize imbere y'ikiyaga gitukura baca bicaraho bararorera batazi icyo baza gukora kandi batazi ko abanyamisiri bahava bakurikirana ariko Imana yo yari ibizi umuntu abibona rero yari kugira ati finalement Imana kureba nta bwengitse kucisha abantu ahantu batagira inzira kandi yabahushije ahari inzira mugabo w'Imana yamibona kure kudusumba twe bw'abantu Musa yari amaze kumenya Imana ingene ari nyene n'ububasha kandi amaze kuba nk'umwana yigamburukira muri byose Imana imubwiye ngo abicishe aho hantu ntiyigeze avuga ngo hariya mugabo nta nzira ahari inzira agenda ahazi ko Musa yari ahazi yari amaze guhunga akahaca yaremeye arajyayo bashyitse imbere y'ikiyaga gitukura rero baricaraho arindiriye ko haba les ordres du haut commandement gushikaho babona abanyamisiri baje n'imikogote n'umugigi barumva umugigimbo wayo baje kubica niho rero batangura kugira ubwoba harageraho na Musa agira ubwoba acatanwa utakambira Imana ngo Imana kimubwiye ngo ni kuko ntakambira gutyo bwira bene Israeli babandanyize mugabo ntangire mugabo Imana ibwiye ngo bwira bene Israeli babandanyize nawe nimwashikira ikiyaga uramvurire inkoni yawe n'amaboko n'inkoni yawe kuri kiya kiyaga kibaho inzira Musa yaramenye kugamburukira Imana aca arabyemera arababwira ati umukama avuze ngo tubandanye inzira nabo natarari iriho baremera kuko bugiye abantu baburaniwe kuko inyuma abanyamisiri bariko baraza kandi inzigo irabasya kuki umwe wese yabuze imfura yiwe kumwe wese yabuze imfura yiwe rero bagira ati nibadushikira nta n'umwe basiga bacare barahaguruka baragenda batambuka bagana ikiyaga nk'abagiye mu nzira aharani imana agomba kubakiza ikintu gikomeye igiki ubwoba bw'urupfu kuko ikiyaga ni kimenyetso cy'urupfu la mer et la mort c'est pareil kuko guye mu kiyagura we none ikiyaga mu Bayahudi gisanzwe ari uburumba bw'abashetani yose ntushobora kugwayo ngo reke guhwera cyane twigihe cyose ikiyaga cyagazuka abatumwa ba Yezu bagira ubwoba cyane Imana rero kugira ngo ibakize ubwoba bw'urupfu yasatuye inzira mu kiyaga barahaca barabona neza ko baciye hagati mu kiyaga abanyamisiri babakurikiye Imana ibatsinda muri icyo kiyaga nako tuvuge ibabatiririza muri icyo kiyaga kuva uyu munsi Abene Israeli baca barabona ko Imana ishobora kuba kizurupfu naho goba gwasha gwazanya ingata n'imigozi. Shetani rero uwitera ubwoba gusumba imutera ubwoba bw'urupfu bw'ukwimwica. Nico gituma muri iri baruwa ndabasomeye mwumvise kuyu yajyanditse avuga ngo nuko rero kuko abana bari basangiye kamere y'umubiri n'amaraso Kristo nawe nyene yabisangiye nabo kugira ngo mu gupfa akureho ufise ububasha bw'urupfu ariyo Shetani kandi arokore abari mu buja bwose bishwe n'ubwoba bw'urupfu mu buzima bwabo bwose. Ubuja bwa mbere n'ubwo umuntu amara ubuzima bwiwe bwose ari umuja kubera gutinya urupfu kandi abajya bene abo ni benshi naho bogira defile yo kwikukira ni benshi abajya bene abo bemera kujakara hako bapfa ni benshi. Ibyo nabyumvira igihe twahimbaza imyaka 50 y'ukwikukira ndavuga nti ego turahimbaza imyaka 50 y'ukwikukira twarikukiye mugabe umuntu turapfa mu buti kuki kuko abantu bemera kujakara kubera gutinya gupfa baracyari abakarismatike rero muri uyu mwaka ni byiza ko we wa mukarismatike we ikintu cya mbere ubanza gukira bw'ubwoba bw'urupfu ukuboka kwawe kubukoboka bw'ubwoba bw'urupfu uboka mu bwoba bw'urupfu gute kubera ko Kristo yapfuye ngo akurokore agukure mu buryo bwose bw'ukwamana ubwoba bw'ugupfa. Yezu yaremeye arapfa hanyuma arazuka kugira kwereke yuko utobugitinya urupfu. Abene Israeli Imana yabiberetse mu kubacisha mu kiyaga gitukura Yezu nawe yabitweretse mu guca mu rupfu aragaragaza ko urupfu rudashobora guherana umwana w'Imana. Uguca mu kiyaga gitukura kwa bene Israeli kwabura uguca mu rupfu n'ukuzuka bya Yezu Kristo ari nabyo ibatisimu yacu irangura ku buryo bw'akayobera ariko gutyo tukagaragaza ko natwe twemeye guca mu rupfu ngo twinjire mu izuka hako duhemukira Imana. Ibyo byose rero Shetani ikoresha kugira ngo tugire ubwoba kuko twohava dupfa twohava turwara twohava dusinzikara bitsindwa n'ukwemera n'ukwizera Yezu Kristo yapfuye akazuka. Ubu muri imyaka byenda nezerwa iyo numvise nk'umuntu arwaye ambwira ati jewe ubu nararahiye nabo muhe namaze kubabwira haramukande mfe bazonde kemfe hako wajana kumufu bazonde kemfe hako wajana kumufu no kufuma mfa hako subilaji unumba ya raji yeyi mkabu jie hako mbonu utara ajayo hafizu kwa wakurufu no kufuma mbonu wajii yeyi ya sindu kwa wakurufu kukua ya sindu wana watara ajayo halina hato geni ngo Yesu yaje ngo akure ufise ububasha bw'urupfu ariyo shetani kandi arokore abari mu buja bwose bishwe n'ubwoba bw'urupfu mu buzima bwabo bwose umuntu amaze kugira ubwoba bwo gupfa arashobora kuba umuja mugabo nk'uyu murumva yaranze kuba umuja ariko dushobora kuva muri ubwo buja utabanje kwemera gupfa muravyumva utabanje kwemera gupfa dushobora kuva muri ubwo buja bw'urupfu nicyo gituma nk'ubumwe bw'abakarismatike mwamaze guha ubuzima bwanyu Yesu mukamubwira ngo nzojya ushaka ko njya hose nzokora ishaka ko nkora cyose nzovuga ishaka ko mvuga cyose kandi nzokwiyomora ishaka ko nkora cyose mutegereza kuba mwaramaze guhitamwo icyo muzopfira icyo ari cyo mugabe imbere yo gutora icyo upfira uri utora icyo ubereye ubereye hi iki uzopfira iki ubereye hi iki uzopfira iki umaze gutora icyo ubereye ucutora nicyo uzopfira utaratora icyo ubereyeho ntutora nicyo uzopfira umaze gutora icyo uzopfira naho nuko uvuga ko umwanya wose uba witeguye kwakira urupfu rwawe utaratora icyo uzopfira naho uzokwicwa n'urupfu ugwa rwo rwose mugabo naho uzopfa kubera yuko atacho watowe uzopfira urupfu ruzokwamara igiturumbuka kuri wewe uzogwa giturumbuka tuzoguherekeza Jevre mane na bamwe mwanya nzoguherekeza ku mpanda mukabo ngenda navuga mu muntu cyapfiriye nta ukizi hari habo rero tujana ku mpanda tugenda turavugira ko ya majambo ya Yesu Kristo ti nivyo kuri uyu muntu yari umwana w'Imana hari nabandi tujana tubati uyu muntu nta uzice yarahari nta uzice abereyeho nta uzice yapfiriye Satiri bwawe niwe yaherekeje mukuru murumu nawe agenda aravuga ngo mwaba Kristo muhingaho uyu mupfu wapfuye ari gito. Yari yabiri abagore babiri. Ntibikwiye ko aba umukarismatike yopfa ngo tugende turavuga ngo uyu mupfu apfuye ari gito. Ugomba kuva mu buja ubanza gufata ingingo y'ukwakira urupfu rwawe kandi ukadesida n'icyo uzopfira muri icyo gihe shetani nta bubasha bikugira ko kuko shetani igira ububasha kubitera ubwoba bwo gupfa bagaca bemera guhemuka no kugoka Yesu Kristo yarapfuye arazuka kugira adukize vraiment ubwoba bw'urupfu hamwe menya ko naho nopfa nsanga amaboko andindiriye kugira ngo ansanganire ambwira ati wewe wapfuye nkanje ingo dusangira ubu ni nahazo ubuja bugira kabiri ni ubuja bw'abantu abantu bashobora kudushira mu buja bivuye ku bukene dushobora kugira ngaha kwita kuko ngaha kwisi turakenera gufungura turakenera kwambara turakenera aho tuba ibyo bitatu abantu barashaka kubidufatira ko kugira ngo batugire abaja babo Imana ya Isirayeli kugira ngo ibohore abantu bayo kuba umuja w'umuntu n'umwe yabacishije mu gahinga k'ubugaragwa butagira indya butagira amazi kugira ngo bibonere n'amaso yabo ingene iyo mana yabo ari ndavyi irabira umuntu ibyo akeneye byose barabanje bararya ibyo bagiye batekeye bakuye mu Misiri kandi byari byinshi cyane. Bimaze guhera bacatangura kuza baridodo bavuze ko bashonje, Imana ikamanura umukati uvuye mu ijuru, umwe wese akarya akurikije ingene yibasha. Niyo nibyo Imana yari yabwiye Musa ati bazoza baraza kuyora mana iminsi yose, umwe wese ayore akurikije ingene yibasha. Ariko ntiyagire n'umwe azogira stock, muzotora rasio ya buri munsi. Aha Imana yagomba kubakiza agatima kugucuranwa, kuko murabona ibikate biri ngaho mu gahinga, hari abaca bashaka kuyora byinshi. Musa arabihaniza ati ntihagire uzorenza ibya buri munsi, muzoyora ibya buri munsi, kugira ngo bamenyere kugaburirwa n'Imana imfungurwa ibakwiye buri munsi. Hari abarenze kujya Musa babwiye barayora babihishije barabitwara mu gitondo byari byanutse. Kandi icyo gihe Imana byarayishabuje, kuko abo bantu bayeretse ko batayizeye, bashatse kugira ngo hari naho ejo itoduha. Barashabuye cyane kandi nako Imana yarashabuye cyane na Musa nyine arashabura. Babikuye mu nzu ari umunuko ucura, Imana ibereka gutyo ko ari Imana yitwariye ku muntu. Barakeneye amazi, Imana kugira ibereke ko atacobobura iriho ibaha amazi avuye mu gitandara kibuye, kugira ngo babone neza bafisi yo mana atacho bazobura. Harageze igihe mbere barasaba n'inyama, icyo gihe mbere Musa aranashabura gose, arabwira Imana ngo ubuho byabuze, ngo abantu basaba inyama muri aka gahinga, Mukama ndagusabye ninaba natewe iteka maso yawe unkureho mveho, jewe naremerewe n'aba bantu bawe, shikira ibyawe nanje umpe kuva ku isi kandi umfute mu gitabo cy'ubuzima, simbe nkibaho kuko ndaruhishijwe n'aba bantu. Mbere basabye umukati urabaha, mbere basabye amazi, ubu naho ngo basashaka inyama. Musa rero ntiyibaza ko hashobora kuboneka inyama. Imana ikiramuhoza iti Musa vraiment reka gushavura, none hari kindi basabye? Si inyama gusa basabye, je inyama ndazifise. Genda ubabwire ko guhera uno munsi ku mugoroba ndabaha inyama bazirye, basigare bazinuka. Uwo munsi ku mugoroba inyama zaraje, inkware zaraje ziruzura amahema yabo yose, umwe wese yaryiza ashaka. Baheze rero genda bagerageze ndabe ko boheba bakangamburukira. Ibyo byose Imana yabigira kubera iki? Kugira ngo ibigishe kuyizera ko ari ndavyi, ko atacyo bazobura bayifite. Mu yandi majambo Imana yagomba kubwira iti jewe ndi umubyeyi wanyu, nta na kimwe mwokenera ntoba, ari byo kurya ndafise nzoba, ari amazi ndayafise nzoba, ari inyama ndazifise nzoba, icyo muzokena nzoba. Aha Imana yashaka kubabohora ubuja ku muntu wese, kugira ntihagire umuntu n'umwe azobagira abaja kubera kubemerera utwo kurya, kubemerera utwo kunywa, cyanke kubemerera ibindi byose bashobora kwipfuza. Kugira rero nawe ushobore gukira ubwo buja, bigusaba kuba umwana w'Imana, ukazirikana ujijutse kuri umwana w'Imana. Ingingo twafashe nk'ihangiro ni ahari mutima w'Imana niho hari umwidegembyo. Uyo mutima w'Imana ari hehe? Ahari ni hehe? Ahari nahari mwana, kuko ni mutima wa mwana. ni mutima wa Yezu. Ahari mutima w'Imana rero na hari mwana na hari Yezu, kuko uyo mutima ni mutima wa Yezu. Kanatsinda kuva kera narindi umugambi Imana ifise nuwo kwirongera abana, nkuko mu ibaruwa rya Abanyefezi kibona cya mbere abitubwira Paulo Mweranda ngo niyo yatugeneye kuzoyibera abana kuva kera narindi. Yatugeneye kuzoyibera abana mwana wayo nyagukundwa. Ahari mutima w'Imana rero nahari umwana w'Imana Yezu Kristu. Ahari mutima w'Imana kandi nahari abemeye kuba abana b'Imana muri Yezu Kristu, nka Yezu Kristu, kugira ndo nk'uyo mutima azana umwidegembyo mbanza kwemera kuba umwana, umwana wa data. Uko umwana wa data navyo binsaba kwizera data, nyizera ko atana kimwe nzobura turi kumwe, kuko ari umuvyeyi wanje anyitwariritse ambonera byose, niwe ndavye yanje. Vyane mu kuvuga ngo Imana niyaba yashatse ko mpfa uno munsi nta gishora kubisibya ndapfa, mugabo itashatse ko mpfa uno munsi nta nakimuza kungira, iyo ni declaration yuko ari umwana w'Imana. Iyo ni declaration no kuvuga je ndi umwana w'Imana, kandi nta nakimwe gishora kunshikira indavye yanje itakirekuye. Ikaba rero yagize programme yuko iminsi yanjye irangira uyu munsi ngacangodoka, ubu ntagize ibyo ndagodoka. Mugabo itabiteguye naho urara urarasa ntacomba. Igihe twagira evangelization mu kwezi kwa kane, muribuka, murabyibuka mwese, hariho umuntu barashe insase ziranka gusohoka, bukeye acaza ngo agire temanyaje ndamwangira. Namwangiye kubera iki? Kuko ibintu byaraye bibaye gucubye ubishira devant public civiliza. Ucenda bwandi narindira zogira temanyaje ikindi gihe. Aheruka kugira amafungo rero ngaha yaje amafungo n'umugore wiwe. Ndiko ndavuga ibintu byo kwizera Imana cyabwiye ati je ubu Imana ndayizeye kuburyo atakintu na kimwe ubu kikintera ubwoba. Ndamubaza ni kubera iki? Acambwiye ati jewe nari nagusabye ngo nshinge n'intahe uranyangira. Ndamubaza ryari? Ndamubwiye ati nibyo naranse kijya gihe, ariko burashobora kuyishinga. Carayishinga rero n'umugore we bari kumwe, yaciye ngaha gutora umugore wiwe. Umugabo ntiyari yaje no muri evangelizasiyo, yaciye ngaha gutora umugore wiwe, niwe yari ngaha. N'abandi bagore bari kumwe baraza bashitse imbere ya portail, baca haza abantu b'imoto basokoroye inkoho donc ku modoka nyene barinjiza gutya bashira inkoho ngaha ku gutwi. Abo bagore bandi bariruka bagenda baravuga ngo maraso Yezu kingira, maraso Yezu kingira, maraso Yezu kingira, bariruka bahamagara maraso biruka batemanije. Uyo mugabo nawe yambwiye ngo nanjye naciye njyama ku mugore wanjye ngira ngo baraturaje, baraturaje, baraturaje. Oro bari ko barasa we mugaca ryama ku mugore wiwe, baraturaje, baraturaje. Umugore nawe amwe ngo ma Yezu, 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 bararasa, bararasa, bararasa. Biranka ko inzaze kushikaho babati buri moto bariruka barahunga bonyene. Yamuhiye rero uwo muntu ati jewe maze kubona ko yarabonye ko insaso zidasohoka. No kuvuga Imana yashatse kwereka Abisirayeli ko ari abana, natwe hariho ibintu Imana itugirira kugira tubone ko turi abana bayo, ku buryo icyo kintu Imana ikigize ibishaka kubwira iti wewe ubu ntubona yuko atacu ushobora kuba ntarekuye. Kandi mu buzima bwanyu ndazi ko mutabuza ahantu Imana yaberetse icyo kintu. Nka jewe ubwoba bwo gupfa Imana yabunyigije mu isanganya ry'umuduka, imodoka yagize tono iragira tono irava ruguru ku musozi ramanuka gushike fo mu mwonga ngenda ndaharura matono rimwe kabiri gatatu kane gatanu gushika n'imvura ahantu ni hare hare kwera ngora kwimvira ingene nza gupfa nabandi sirema iraza kunshibura icyitiramvyonyora nireka rero mfata ingingo yuko nguye hasi nza ndaraba kugira ntingweko ikubise hasi ngaca nkanura idugije ngahumiriza aho rero bica birabandanya numvise iduze narahumiriza ikubise hasi ngakanura nimva kwaje nguye hasi subiye kuduga ngahumiriza ikubise hasi ngakanura turamanuka gushikaho ntabangiharura dushitsepfo uko nabyumviye niko byagenze twashyize ahantu hari umufuri muremure umuryango wanjye turiyugurura nta ndakoroka nkanuye mbona amapine y'imodoka hejuru yanjye nca ngomba kwiransa kugira ngo ndayikwepe sinzi ikintu cyansindagiriye hasi biranka ko mva hasi biranka ko mbuja ikigwa iruhande yanjye kuva uyu munsi naciye nsinya ndabonye ko ntashobora gupfa Imana itarekuye iyo nshyitse ahantu ndayibuka nk'abantu aha hantu Imana yarahankirije ubwoba bw'urupfu umwe wese muri mwebwe arafite ikintu Imana yamugiriye ikamwereka iti wewe ntacyo uzoba ntarekuye ndi umubyeyi wawe ndi ndabyi yawe ibyawe byose nije ndabitegura nije ndabitegekanya nta kizagushyikira atagiye ndakirekuye ukuba umwana w'Imana ni ukwemera ibyo jende umwana mfise umubyeyi kandi mushobora byose atananigwa adacererwa nicyo gituma nta kintu na kimwe cyoshobora kuntera ubwoba uburya bwa gatatu n'ubuja bwa je wenyine gukira ubuja bwa shetani gukira ubuja bw'abandi bantu baba banyemerera umukate cyangwa banyemerera utuzi cyangwa banyemerera udufaranga bikurikirwa n'ubuja bwa jewe nyine ndashobora kuba umuja w'igicumuro w'impengamiro w'inambu Imana kugira ngo ikize iyi mpengamiro mbi inambu n'umunoho abana bayo yabacije mu gahenga k'ubugaragwa kugira ngo bige kwitsinda bige kwigumya bige kwemera inzara kwemera inyota bagumye ku Mana Yesu Kristo nawe abigishwa biwe yabarereshe guheba byose no kumukurikira wenyine kandi bakamukurikira batazi programme ko Yesu niyabwira abigishwa biwe ngo tuzojahana babona bahagurutse akagenda bagakurikira kandi ntimwiyebaze ibyo bintu sinzi ko mwe mubyiyumvira burya abigishwa ba Yesu vraiment barakomerewe urazi kubona umuntu mubana atagira programme y'umuzi ahagurutse ugaco haguruka kandi aho nyene ntuzi hehe muhagarara ntuzi aho murara ntuzi na baratinda rero barabimenyera akabereka yuko naho boba muri situation igoye nk'ikiyaga cy'abagazukiye yashobora kuza akadara kigendera ko cyangwa akagitekanya kugira ngo bige kwigumya no gutsinda ibyifuzo byabo impengamiro yabo umunoho wabo ngaha ngomba kuvuga ambition ni inambu y'ubukuru inambu y'ubukuru c'est l'ambition kuko murazi ko ari bafite inambu y'ubukuru inambu y'ubutegetsi Gisigaye no kumenya yuko nko bashaka kurugo butegetsi ataco bahembwa ko bokwemera kuhaje. Nibaza ko ari nambuye y'ibintu mugabo ni y'ubukuru irahaba uko ari hashaka kugwara ingwara y'ugushaka gukomegwa mashi. Bayita ingwara y'ibisazi by'ubukuru. La folie de grandeur. Aha rero haragoye kuko ibintu biri muri jewe nyene. Ni ibintu biri muri jewe nyene mu by'ukuri ni jewe nyene. Nukubwa kwa ntegeza kugwira urugamba gukwigwanya jewe nyene. Faraoni ndashobora kumenya wari we. Shetani ndashobora kumenya yari yo. Ubundi muntu ndashobora biroroshe mugaba ari jewe nyene. Ni mpengamiro yiwanje, ni nambu yiwanje, numunoho wiwanje kandi nibintu umenga byongirira neza. Ibyo navyo nshobora kubitsinda gute? Jewe noshobora kugwana gute kwa rugamba? Ndarugwana rero aha niho hari mutima mweranda guhamagara mutima. Ariko imbere guhamagara mutima hari ikibanza. Mbwirizwa kubanza kwirukana uyo mutima uri kurankoresha. Kandi nkawirukanisha ububasha bwa Yesu Kristo. Ko muri Yesu Kristo nanje ndi umwana w'Imana. Kandi yampaye izina ryiwe kugira ngo rinkingire ringwanire. Ko yampaye ububasha bwiwe. Yesu avuga ngo bitangarizo kokwa nazo babemeye nibyo byibi. Icya mbere ni iki? Bazokora iki? Bazokwirukana amashetani. Nicyo itangaro cya mbere cyazo babemeye. None wowe uremera? Wowe uremera? Igitangaro cya mbere ushobora gukora no kwirukana amashetani. Singomba kuba ko ejo uzova ngaha uza kumihano baza ngo nta mashetani yoba ngaha. Nukwirukana shetani zikorera kuri wewe no muri wewe. Mu by'ukuri ibintu byose bidushikira nk'inyosha mbi shetani irabifisemo uruhara mu bimenye neza. Mugabo ntibiza yatubwiye ngo ngira ndakoshe nabi. Biza nk'ibyumviro by'iwacu bigafatira ku mpengamiro ni namagara make y'iwacu. Ariko mukuri ni shetani biri nyuma. Nico gituma mu rugamba gukuva mu buja bwa jewe nyene hari ikintu ca mbere cyo gukora no kwirukana umutima mubi. Ni nabamfashwe n'ibyiyumviro by'akaboregwe nkirukana umutima w'akaboregwe. Namfashe nifashwe n'ibyiyumviro by'ugwampo nkirukana umutima w'ugwampo. Ninamfashwe n'ibyiyumviro by'umunoho nkirukana umutima w'umunoho. Namfashwe n'inambu y'ubukuru nkirukana umutima w'inambu y'ubukuru. Namfashwe n'umutima w'ibiterasoni nkirukana umutima w'ibiterasoni. Namfashwe n'umutima w'inzigo nkirukana umutima w'inzigo. Ubwo bukuru Yesu yarabuguhaye. Uwo mutima wuhagurukire uwirukana ubwira uti wa mutima w'ugwango we, wa mutima w'ishavu we, wa mutima w'inzigo we, wa mutima w'ibiterasoni we, wa mutima w'akaboregwe we. Ku izina rya Yesu ku bubasha bw'inema yiwe no ku bubasha yampaye mu kungira umwana w'Imana n'umwigisha wiwe ndagutegetse ku izina rya Yesu mvako nta bubasha mfise kujya ku musaraba wa Yesu akuganze nk'uko waciriwe urubanza. Murabyumva neza uyo mutima uzogenda. Muri 2006 hariho igihe Jean Pierre yaza ngaha twarafashe imodoka twese tugiye tujya igikungu aheruka kubera evangelization. Umufayi umwe yarakomeye aragwara afatwa n'ukujugumira gushika hacyo abwira abandi ngo numva ntashobora kugenda numva ngwaye. Baca bamusigana imfunguruzo arugara inzoga zose acagumaha. mugabo rero haheze umwanya yumva rarembye gose agirape ababazwa rero nuko agirape atamuntu ari hafi yatubwiye ko abo yumvise burema kagira gace yavuga ati burema none mfa ntasambye acyagiye ati ubu iyo aba hari nta n'ikinini mfise nta n'umuntu ari ngaha ngo ndamubwire banjane kwa muganga acati rero nta aragere ko maragere ntegerezwa kwikura ko rero iyi ndwara acari nanata aravyuka aricara aratangura ku izina rya Data n'irya Mwana rya Mutima Mwerana ku izina rya Yezu w'i Nazareti umwana w'Imana yigize umuntu jewe naka yitwa Claudette jewe Claudette ari ngaha ntari ngaha jewe Claudette kubw'inema y'ibatisimu nawe yangize umwana w'Imana no kubw'ubwo bubasha bwa Yezu ari muri jewe wa mutima w'ingwara we ndakwanze kandi ndakwirukanye ubu nyene mvako uje kumusaraba wa Yezu kuganza kandi n'ubu kigaruka kungirira nabi kuko ntabasha nambo mvize ko cyo ndi umwana w'Imana ahaje kubivuga ntiyarazi ko bikora buno nyene acarabira icyuya cyinshi cyane mu minota itanu byari biheze yaba yarazi gutwara imodoka yaca dusangayo nuko atabyo yarazi ni ukuvuga icyo gihe Shetani yagira iki yagiye dukuremo umwe aho kugira evangelization tugandara mugabo mutima niwe yamwoheje niwe yamuhaye niyo assurance nicyo gituma ahari mutima w'Imana niho hari ukubohoka mutima wenyine aragwana ko umuntu yemera ko ari umwana w'Imana akamugwana ko akamuha ububasha n'ubushobozi bwo kwirukana umutima wose ushobora kumugirira nabi namwe muri ibi bintu byose bishobora kubabamo cyaba igicumuro yaba yaba impengamiro yaba inambu yaba ibindi bintu byose ushobora kugirira umunoho ni bibi guca wiyumvira ngo jende umuntu mubi cyane wenda uri umuntu mubi cyane ninde yaguhenze wewe uri umwana w'Imana mugabo urashobora gukoreshwa n'umuntu mubi cyane Shetani nicyo gituma utereza kuba vigilant Yezu avuga ngo ni mwami mugaze kandi musenge iminsi yose Petero wavuga ngo ni mwame muri maso ngo umwanzi wanyu Shetani ngo yama ibaneka ngo irabe uwo yorotsa agaca avuga ngo ni resistez lui avec la force de la foi donc mwebwe nimwige kugira resistance kuko utewe na Shetani aho kugira resistance aho kugwana ugacumera nk'ipine yavuye mu mwemwe wariko twaragowe ugafata ibyo bintu nk'ibyi wawe Shetani kigumi satira gushikoresheje ibyo yagomba Yezu aratwereka ingene dushobora kugwanya iyo Shetani dukoresheje ububasha bwiwe dukoresheje ijambo ryiwe dukoresheje mbere ni itegeko ryo kuyitegeka ko murabona ko Yezu ingene yatewe na Shetani ari mu gahinga k'ubugaragwa yaharageze igihe arayirukana hoshigenda kandi amaze kwibwira ngo hoshigenda yacigenda namwe icya mbere kugira ngo mugwanye kamere yanyu Shetani ikorerako nicyo icya kabiri ni uguhamagara mutima umaze kwanka Shetani ukayirukana kubasha bw'iyo mana kubasha bwa Yezu Kristu ibitangaro bizakorwa n'abazaba bemeye n'ibyo byibi nawe uremera kandi icya mbere ni ukwirukana Shetani umaze kuyirukana uca rero uhamagara mutima w'abana ahari mutima w'Imana niho hari umwidegembyo umaze kwirukana shetani urongowe na mutima ucuhamagara yo mutima nyene kugira ngo aze akuzure kandi agufashe kuva mu buja winjira mu mwidegembyo w'abana b'Imana. Il faut passer de l'esprit d'esclave à l'esprit d'office, à l'esprit d'enfant de Dieu. Mutima mweranda ni mutima w'abana. Urashobora kumusaba rero uzi neza yuko Imana ishaka kumuguha. Umaze kwirukana umutima mubi n'indi mitima mibi yose, ucuhamagara umutima w'Imana mbere ukamwiyegurira, ukamubwira kumwihereje. Kandi kumuhaye ububasha bwose kuri wewe no muri wewe. Muri icyo gihe umutima cabigira kandi uca wumva buno nyene ko ibintu bihindutse. Ibyo rero murabyigirira mwebwe nyene, ariko murashaka kubigirira n'abandi. Ubundi wese ari mu bihe bigoye urashobora kumugirira iyo deliverance. Abo mvuga rero sabo bagwaye bajya vuga ngo bagwaye amashetani ni iki barya sinobiguhanura, kuko ni ibintu byo kwitondera, ifo kugira discernment kandi niho bigira urumwe. Ariko ni wawe wubatse nk'umugore wawe wabimugira, umugore wawe wabimugirira, umugabo wawe wabimugirira. Ego shobora kubimugirira yumva, shobora kubimugirira atumva. Umwana wawe wimugirira, umubyeyi wawe wimugirira, ugafata ubukuru kuri uyo mutima mubi uri kuramukoresha. Murazopima murabe. Nk'ubu umuntu atanguye kugutuka, dufate muricaranye, umuntu atanguye aragututse, wewe aho kumvira izo bitutsi ugaca utangura guhamagara Yezu, guhamagara mutima, uyo muntu ntumenye ingene byagenze agaca hindura buno nyene, hindura buno nyene, kuko hariho undi mutima wari kuramukoresha. Nawe mu kugwanya uwo mutima uri kuramukoresha ntiwaravye uwo muntu wagwanije uwo mutima, kuko ingwano turimwo nk'uko Pawulo ivuga, ntitugwanya afise umubiri n'amaraso, tugwanya afise inganji, afise ubutwari, afise abaganza isi y'umwijima na ya mitima yereya mu kirere. Ubugira gatatu, umaze kugira ibyo byose, hariho ingingo. Kugira ngo wewe ugenzwe na mutima w'Imana, hariho ingingo uteza gufata. Nayo ni iyihe? Ni Pawulo mweranda ahanura Abanyayefeso mu kigabane cya kane kuva ku 29 nsoma ibi bikurikira. Ntibihagire ijambo na rimwe ribava mu kanwa, ndetse ijambo ryiza ryose rishobora gushika ku nyota hamwe rikenewe rikagirira neza abaryumvise. Ntimushavuze mutima mweranda w'Imana we yabashize ko ikimenyetso kizobaranga ku munsi w'urukiza. Umwikomo, ubukazi, ishavu, induru, ugutyoza, ugutyoza Imana, ibyo byose nibibavemwo hamwe n'akabi kose. Ariko mugiriranire neza, mugiranire imbabazi, murekuriranire nk'uko Imana yabarekuriye muri Kristo. Hariho ingingo yo gufata, hariho ingingo mubwiza gufata y'ibintu mudashobora gukora, kandi ibintu bifata ingingo ko utazobikora nabyo uzokora. Utayifata ingingo uzobikora, none ko utarafata ingingo, ikintu cyose utarafata ingingo ko utazogikora urashobora kugikora, kuko umuryango uruguruye. Ninaba ntarafata ingingo jewe ko ntazopfa mborewe, ndashobora kuborewa. Mugana nafata ingingo ko ntazopfa mborewe, nchafati hari hibi nuncha hari ingi ngo nchafati zindi ingi ngo lemezu ida kompanyima lemezu ida nchama ingeri ndabigiri do hari ingi ngo zugufati. Aha Pawulo ya hanu ya Abanyayefeso ngo ti hagi li jambo libi na limwe rikuva mu kanwa, ndetse ijambo ryiza ryubaka rikagirira neza abayumvise ari kumwikoma ubukazi ishavu inzigo nivyo byose byo gutuka imana nibibavemwo byose ahubwo mugiranire neza mugiranire imbabazi aha cyakubwa hariho de decision apran maze kufata ingingo kwirukana mutima mubi ngahamagara mutima hariho nanje ingingo mfata kugira nkingire mutima gukingira mutima mbyumve neza mutima w'imana ndamukingira mukwirinda kumushavuza ko Paulo ngahavuze ngo ntimushavuze mutima mweranda w'imana we yabashize ki kimenyetso kizobaranga ku munsi w'urukiza mutima ari muri jewe mbwiza kwirinda kumushavuza hari hivyo mvuga hari hivyo nkora bishora kumushavuza ibyo rero ndafata inkingo y'ukuvyirinda igihe uyo mutima w'imana nanjye ntamushavuje muri jewe aguma nezerewe igihe aguma nezerewe aguma mu mwidegembyo n'ubukomezi ahari rero hacaha mu mwidegembyo n'ubukomezi nguko ukubohoka umukama ashaka kudushikana ko twebwe abakarismatike muri uyu mwaka bohoka ubuja bwose bohoka ubuja bwa sekibi bohoka ubuja bw'umuntu uwo ari we wese bohoka n'ubuja bwawe wenyene inemura zifise ububashura bufise bikoreshe maze ahuri haba umwidegembyo kuri wewe no ku bandi bose Imana ishaka kuhiciye kuri wewe Imana nini nahazwe
Imani shimwe
Amen
Imani Urakoze Yesu
Amen
Urakoze
kwazigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza tubake kuvuga tuti sawa twese turi mu ijuru izina ryawe nahazi kandi karawe mukwiriyeho ntidushaka bejiwe ku izina mu ijuru utirize kutari dukwiriyemo twe kuri icumuro bwacu nk'uko natwe twe turabasigiriye nabi ntaduteranye twoshya nabi yamara kugira akazi kuko ari wowe ugaba byose abasaseridoti begera hano tubaha umuhezagiro nimuhorane umukama Imana mushobora byose Data na Mwana na mutima mweranda nibahezagire horana amahoro y'umukama muyaramukanye muyasire nabo mwasize imuhira